Jendo umushingwamanza fasha General Ndayirukiye na Colonel Kazungu Michel nkuko bivuga bafashwe itariki 15 ariko gushika uyu munsi nta na rimwe baraja imbere y'abacamanza baragiye imbere y'umushikiriza manza abashira arabapfunga ico bita mu Gifaransa mandatare aho hari itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu ubu rero amezi yararenze kubategereza kuba ba ubwa mbere bwo barabajanye imbere bacamanza kugira barabe yuko bapfunzwe bikwiye amategeko mu nyuma ndetse bakabavuburanisha idyo nido kugira barabe ko ibyo babagiritse ari byo nuko atari byo ariko ibyo byose nta na kimwe kirakuko ibisanzwe uko bimeze umunsi ufashwe bakagushira kuri iyo manda ariko ndavuga baba bafite iminsi itarenga 15 kugira babe bakujanye imbere y'umucamanza arabe ko wafashwe amategeko akurikijwe kubera kugira umuntu apfungwe by'agateganyo birafise ibyo bakurikiza bategereza kubahiriza ico nico umucamanza rero tereza kugira kubera niyo shobora kuguma apfunzwe n'uwo mufunzi bamufunze niba ari amufunze se bamucira urubanza ivyo raheza bikarabwa n'uwundi inyuma yaho rero baca bategereza kubaburanisha ubu rero bisa nuko aba bantu bapfunzwe kuko si we sibonye n'abantu babiri ndiko ndavuga bisa nuko bapfunzwe atategeko nari muri kwikijwe nta mvonimwe nta gituma na kimwe gishobora gushigikira yuko ubutungane budakora abo bantu barimo leta kufise ubushobozi bwose izobakutse iyo bari ni haba hari abatorotse noneho uburongoye igisirikare ariwe chef tata major general noneho twari igisirikare uyo rero nta kintu kigoye niba bashaka kumushikiriza imbere y'ubutungane baramushikiriza nta bindi ariko uko tubibona nta kintu na kimwe kiri ku kiraba ariko icyo bamenyesha co bajya abantu bapfumunzwe ntibazoburana batari kumwe n'abari babarongoye mu kugira iyo nama yo gukura intwaro iriho abo nabo harimo uwari mu bushikiranganje w'ico gihe gacibwe ubwenge pension mu general nawe nyene hanyuma na prime niyo ngabo chef d'état major w'abasirikare umukuru w'urwego rw'abasirikare uyo nawe niwe nubu barongoye ico gisirikare nico gituma urubanza ahubwo nitwumva nyina ruzoba ruri ko rukurikirana abatumwe aba batumye ari bo bari ko batwara ndetse ahubwo bisa nuko ari bo bazaba bari ko barabakurikirana none abari bo barongoye bo kurikirana gute abo bari barongoye